mo eze ndoga eze uchechukwu onu eze nke bo n'etiti buru okenze
ayi nekeno eze n'uzo eze na eji eze none ayi nekene eze eze pa mama ive yere kwa ive yo gibu ke nwaari
eze godwin ekpando eze nke bo na ibumeze yene lole
Yen alone la you guess a yes of ya. U guess a ya gepo u me week with
Yes. Magubo yana kitchen so home. It don't you
do watch your video, take care. Go touch a camera so that go touch a camera so that
no one
each the king goshi nagoshi.
Squat, guys.
President General Ewezuburu Autonomous Community.
You're welcome.
Yes, all the high chiefs. President General Ikenegu,
I need your special attention. I need to go steady, sir. Yeah, okay, sir.
You are welcome, sir.
Youth, action. Ubu, my manu. Aza, my manu. Aba se kwezano. Na na shafanya. Our illustrious son. The best performing minister in the Federal Republic of Nigeria, His Excellency Chief Engineer David Omahi. And anyway, for the Caribbean Bear, for the past 10 years, I have been in the Caribbean Bear, especially in Egypt. And then off we have a So, culture is the overall way of life of the people. But I've been in many, many mind. Oh, we've been in Mara, or you know, Toshi don't need it. Oh, Teotis or Shondo. Oh, Toshi, Mara, and Yopola. Oh, there's a new bear. And then you are in that song, our song, Kaka. Here and the Ruelu. So then you blew every course to thank God. Anyị bakwa ọzọ bụkwa gị ibe ebo. Oke Chineke nji jiri nwaanyị gọzie ndị ubu. Ya na-emere anyị ibe niile. Mgbe ọ bụrụ gọvanọ, Royal School of Nursing, Royal Flyover. O nwere ibe o kwesịrị ịrụ as gọvanọ. Erube ngwuru rube ndị ọzọ. Nke ọ bụkwa minista. Ya na-emekwa ndị Naịjirịa niile ihe niile o kwesịrị ime. Ụbọchị niile ọ wara wikend. Anụ adịrụ less than 10,000 people na-eyi n'ibe ya. Onye na-eri mezi n'ibe na-akpa naana. Ee Chineke dụkwa ike n'ebe anyị nọ. So n'abịa ebe ibe ọsịsa ekene ndị ụbụrụ n'iri ji a. So that n'ọhụ ọzara niile, every ward na-eyi nweta 300 people. Eyi ime enroll na health insurance o yi inye ihe free treatment. Adala ọhanivo ya so that ndị na-eruru 50 years eyi inye ihe ha free medical check up every year. Ihe n'ime na-enye nsogbu na ndị ruru 50 years bụ n'onwe ụmụ ọrịa na-abata ihe na-ehu mmadụ. So ọ bụrụ na achọfute n'oge eburu ụzọ na-akpakwara onye ọ bụ enwe ike ịnọte ndụ aka. So ibe ndị a niile bụ ibe ọsịa gị ime ma plus ibe ọzọ niile ọ na-emebara anyị. Ọ dị ike n'ebe ndị ụbụrụ nọ. Ọ bụrụ ụbụrụ n'anya ma na ụbụrụ fụkwara n'anya karịsịa. So ya sụkwa sebere ndị ụbụrụ na-akpa ire otu ọnụ mgbe emeghị. So o mere autonomous committee by autonomous committee. O nyere ndị ụbụrụ autonomous committee one cow ezi na $1,000,000. Nye ndị enugburu autonomous committee one cow $1,000,000. Nye ndị ewezi ụbụrụ etiti ụbụrụ one cow $1,000,000. Ndị ewe ezi ụbụrụ $1,000,000 one cow. Maka ndụ m na n'ụwa ọ kwa ya na ndị eze akpajibu. So a bịa na evi onye enyi m miti bụ nwanne ọnụ ndị eze nominate sa ya miti ahụ president general but he mentioned president generals ha na-ata ya nwanne ọnụ the cow nke ego mụ na ọdụm n'aka the 4 million for the 4 autonomous communities. Ụbụrụ mma mmanụ. Anyị agba afọ o.
Gbanarị ego o.
Aka na-ekwe ịka. Anyị gbata ọgwụ ọma. Gbata ekwere. Gbata ọmụmụ. Gbata ibe ya na-eji enyere ndụ aka n'aha Jizọs.
The chairman of the New Yam Festival. All the dignitaries here.
Ndị ụbụrụ mma mmanụ. Ndị ụbụrụ mma mmanụ sanyị rizu onye o nke ga-enye dịka ndị eze onye ndu ere mbụ the chairman of the local government aja consider chi o kwesịrị nọ n'ebe nọ na-enwe meeting nagon yesu yesu nagon na-afụtara ya ga ije mee committee ndị gọọmenti setịrị na ndị ụbụrụ maka ekwere the late ya kara ibi ebe kama na ọsụrụ sị nkele unu nke mbụ bụ onye fụma gọvanọ anyị ogbonna enwe ifuru nyere ya ohere ịbịa n'aga ọzọ so kenere ya kenezi nwa ya ekene n'oteshi ime nke ya furu ike ya sikwasị ekene papa ukwu anyị nwa ndụ kesa mụtaje the honorable minister nwanna adụ ụdara naijiria niile n'ife ọnwa o meere anyị so ya wa n'aga azụ asụrụ ebe ị na-ejere sị kelee ya na-ekele ndị ụbụrụ all the political stakeholders ma ndị eze na ndị ntụgharị ya vootu ọsọ n'ụlọ dị ike na vootu atụwara ya o n'ụlọ mekwara ya win ya win iji ya win anote ụlọ mekwara ya na-ejekwa imeru ụlọ n'ebe jizọs ọba emere o jesu dịko sị nkaara ụlọ na nke ya njere na ya emere ihe ike ya mgbe na ya ji ya mụọ ọrụ na nke ọma na n'oge efu ike onye ya emechi so nwee ndidi
Yes, you know, 100,000, say, there are autonomous communities in Indonesia, 100,000, I call your brother 500,000. Thank you and God bless you.
Uburekerebu nuo, anyakba ava.
Baleje.
Ava also na adaje kwe kanke manava Jesus.
Amen.
Uno mwamdo happy. Obuta somo solo tenchi vume shiria ji ava. Anyi ginye mpado furite na ava also na adaje. Thank you, me career and cover. In your rent, so I'm married to Bru and Yakava. And then you do some of 200,000 naira cash. Send you an apostle Bru, Ropado, Ivoza, Ejime. Thank you.
Ubru, Mamano.
Yeah.
I don't shake me. Mamano.
Yeah.
Mbakamba, Mamano.
Yeah.
Sape Ujina, Fala Ujina, Jepe Donkano, Ono. Onye ozon jiswe, Honorable Stanley Kamani, Honorable Stanley Kamani, Ebo Nono, Ebe. Sapato Ujipe, Onye Nano, Chite Nye Ye. Onye ozon jiswe, Aburu Kennedy, Aja Chiku Kane. Onye Ebo Nwanyo Nono, Anibe Kane.
Okay,
man. You can even name it. You
can't even name
it.
You can't
even
name
it.
You
can't
even
name it. You can't even name it. You can't
even name
it. Thank you very much. All one at the way by here to Yayoma, Mogachi, Onyakachi.
Yes. And you put a jiani and but him ake but told you jiania bavia but chavo and ye jay dark bar ni bendine yanginine. So the card on ta who grown supper were any hindene and ye name meji but chavo dark bubble and ye jay is a g. And they go over priest. And yeah, yeah, Dakba. She never be my wa. And yeah, be a da jam wazi. Ubu ni na bi omu he, Dakba. A gre man in di e kangbara me. Kakba palike. Ike ne do kura chineke. Mbo nye ti el he no obu. I wo fute ego he. Wo fute oge he. Wo fute ekwele he. Me Dakba ava 2024. So buru ife ngomi. Ife jenye va jo ba otito. I also, you need to let go of la chineke me sa pa ha ga waru david na waru david na okochi mu du mi na mi ni otu mo ta koroba hangi otu mo ti ba kwa kuni be mu hangi ju otu mo ta hi ke no goro gan hangi ju aba chi ka bi omi
tema
no nyo bu na ntu gran chi ni mara no nyo bu enwe wi bu wan ji mara se ha nya ka sa nyi jide njiri mara anyi mbu ve ndi na na anyi emire hara anyi sa nyi jide kwanite na eme ebe obu na o megidere okpukpere mmadu anyi nya nye nzuko aya so na nke ndo te na ekwesi kwa se aya maro te shi to gara anyi onu anyi ba ni anyi ndi ubudu mu okudi nka do ha anyi miti ege no mena ni anyi anye wofu ma meye meyo to je kama Dotoje ido agbonde ma anyi meyo to so nka nji ime mgbe ni nene kuta je na ajori ili ji maka ni ili ji e bu even jikoro isho gine no ngudu onu ife nna so do onyi isho gozo ni nene nuru nna so even di isho gozo ni nene nuru nna so kwa ife mu nwo nna so so no nwo onyo ba e nwuburu mo nwo onyo ba e buburu no ba anyi nene e bu nji uburu so no ne mma nguru ka dakari mo o me na ni eji maru uburu kranta kali moni na anyi tuba yenta nke nwe ive mbo wa ji mara so na adu ha na adu nwoke nwanyi nuburu odu so mgbe ni nene na akojere pom na ajori mi ive gbasata lili ji ofu wa anyi na eku isu ava no nubu so onye ndu wa nke ni no nye nji ejiji meye so bi ve ji na ngba eto no wa onye ndu to bu wotesa anyi chekota onu meji ke mego moge se meye so futive Basu sachika bio meli otito na ha nwa bu Jesus Christ
Eva mbo chikori bana man abu worshipa mi veji maram onye nbo onye uburu maram bu worshipa and then ya nweri Eva na eme ekurum na ewofta je kwa ngom se meji ai I think the testimony of yesterday's events can attest to that if a people have lost their culture They have almost lost everything. In culture is what the people are known with. That's their definition. That's their signature. Nkendi ubureje no we di che. And then Chineke mere na ani Igbo nile ji buru eze nri. Ndi uburu na akota. Ene kweshi ji nyere wo. Onwe no we ve adoletere mo we ve fetish ndo na. No ikene chineke mere onye je n'ubi ojeti ive no nwe n'ive ozo emere mo nwe be buru ive kwa ochi so ngbe madu ngbari ro buru tutu na anya gba iwo nte to come and take a place our forefathers in kipwara anyi nke this year do mma the council in their wisdom mere mo bu ive the council alone they integrated the elites which I represent then abia kpoko onu Mendi no nunu mendi no nemba. We raised money because na anyi na anyi eruwo geye. People paid from UK, people paid from US and are interested. Many of us, you know, all people working in Port Harcourt and Lagos, everybody came together and contributed. So jeje, odumma, it was a very good one. And now that is the beginning of a new era and dawn in Uburu life.
Go now. This committee, and there your position, sir.
Yes, I am. There are two kinds of committees set. In with the traditional council committee, in with the committee of the elites that combine. I am chairing the committee of the elites who were trusted to raise money and plan for the event of this year's New Year Festival. I was the one who is the leading. The elites committee
okay.
that was entrusted of raising funds. We raised a lot of funds. More than 100 Uburu sons and daughters paid money into the account.
Okay. Thank you so much.
God bless you.
Thank you.